E weche matimore alwora mag counties wa makaluo e county ma Kisumu, jodaka e Seme sub county e county ma Kisumu, duto idwani mondo otieke wich kuot mantiere sani e wi kwan matin mar ji mabende osewuok oko e kao ombulu e chenro masani dhi nyime e pacho kaindi. Akaluore gi jachung' e laro kom od bura ma Seme manoeri migosi Julius Ondoji mong'ere kaka Majimaji, wachni ok gima nenore maber ka kuom jumbe ariyo koro Seme osendiko ji matin ne 900 kende e chenro mar ndikruok mar jogo ombulu mabende dhi nyime. Majimaji koro singo mar wuok oko e lando wach ka ombulu ama koro dong jumbe ariyo kende to rumo ayanga. Oloso e kinde mane odhi nono moko kuom chenro mane osetero ne jopiny e kar dak e gwenge go eko mag Seme moriwo keto teini, atero pi e gwenge mag Bamba Gota e kinda gwenge mamoko, akachiel kod lando wach mar kao ombulu motelo ne yiero mara 2022, kendo wach noero mara tero telo kata keto moluo Raila Odinga e telo.
E voter registration dhi nyime to kaka an asebedo mbele, mano lande ni in wasegolo van, wagolo banners, wagolo educative material madhi run for the last 1.5 weeks, but okwabi wuondre okwadhi maber Kisumu County at large. Apa ni total sani en about 9,000 and something. Kama wantie Seme wangi about slightly above 800. Ma kama ne number ma after 2 weeks, mang'eny monego tim e piny luoa kura bolose ei Seme ka. Mang'eny monego tim to kendo ng'eny wadhi jiwe matek ka wan ei party mondo wane kaka wa push especially jomatindo mondo ka ombulu. Wakia gima timore ahinya, but iyudo ka ng'eny complaints mwayudo probably en kits maybe ok gin enough. Kata sama wayudo ni jogi be rito kits go mondo kelnegi kama gintie, mabe samoro ok possible. Then iyudo ka bende awareness probably ni piny, mabe aparo ni onego ti gi media ahinya mondo ji obed educated giwuog oko gibi kama kits nitie. Kits ok nyal biro nyaka e ot. Or maybe be internally wawinjo complaints ni maybe documentation margi ok ber ahinya. Iyudo ni nitie jomoko mane kara abroad ni onge nyaka birth certificates. Mabe dwaher kwayo project manoyaw mar virgin votes cha ochope rural areas koni mondo wane kaka wasolve gigo ina mofo.